ngabe siyagogotshela ke.
Good life I'm good. Jalo mujalo mujalo mujalo. Good life I'm good. Good life I'm good. Jalo mujalo mujalo mujalo. Good life I'm good.
Meritsa yena ka full costume, wana mama sangala le le di customer. Since re le smart re pitsa di consumer e kwa good life ya mujolo. Ke nna ke re mabibi a re nyake rolo kampane bhalo. Muna tenke nna le baby re monati. Hey, ka tsa bala nduma. Tsa so di patela belo tsa madura ka re. Hoko ke hoko wa mmane re kuditse. Ka jego ka re ne re foshitse.
Good life ya mujolo. Good life ya mujolo. Good life I'm good. Jalo mo jalo mo jalo mo jalo. Good life I'm good. Good life I'm good. Jalo mo jalo mo jalo mo jalo. Good life I'm good. Good life I'm good. Jalo mo jalo mo jalo mo jalo. Good life I'm good.
Guess what? Ke nna le baby re sa rata. And as much as we are every time we go on a bangala, we are not afraid to go smack a ganama. Adi nyagi balabadi paka, lele barbar faka. Baby, we hope na badi muwa mujolo bangani le mishifa. That time we barbar donza gadi faka. I mean, bari juta. That time I was ready to mingle. Every time I saw you, I forgot I was single. Well, I was used to single. Samakala gadi gugu juta gadi engele. Samanete gidi maruto fetwa gelipu.
Good life I'm good.